Mama ke a go tloga ke batla o shoshwele ko matokomaka.
Na le ganta shwa. O ska ba utlwa pele botlhoko ka.
Ke tsa pele botlhoko.
Gore I'm telling you true. You are my child, Mari. Yes.
O tsela ko mamaka, go nka kitse ko mamaka.
Ke go itlato.
Ke le dega te o budipa we. Ke tsa mandi. O na le MT pride.
You
got the MT pride.
Ba ke tsana lwena. Ke lwena
go tlo ma.
Christina, I give him for Nico Boy.
Eh, Mamma, I get the back of the Yana.
How sa kgana na ga bona sepe sotlhe se se ka siama ya go bulela ya le bona se sala tsela tswaya popile ga ka ke sale ke ikakae go re se na le wena re tlhobogane go feta go le le feletse ye police station moral yes go la go bulela ya ke mo go emel
wa mo bulela ya lo ma
ke go go emel
wa ke mama ke tla go tharisa
ke go pa ntshani
setting tla tshwara tsela mo ntshane tsa ka ke maintenance from 3
batch my life ke go
pa ene go tshwara ene tlhakana le di social worker le lawyer ya
ke di rata gore di social worker di
o ka dira yana ma nna ke tla mo ka pele tshene ma ke o ntse ka tla go nna kana matso o ra ka nye go nna
a go nna tshele matso go le tsikane go le tsikane ke tla go pana le ena bo felo ba kgwe
nna ka tla go tsatisa wena ke tlile mo re nna le wena re tlo dira pit
yes ya no re dirile re feditse